Muraho, nitwa Nkusi Arthur. Dore izina ryanjye mu marenga. Comedy ishobora gukorwa no mu marenga. Murakoze. Ndabakunda.